fumanisa I factor ka 20 u squared v tabata 10 u v squared. Xa kuthiwa factor ke ngoku i-binomial okanye i-binomial i-polynomial nee-terms ezimbini bathetha ukuthi ke yohlula ezi terms ke ngoku ibe zii-terms ezininzi. Ihlobo elula esinoyenza ngalo singazibuza ngoba ayikho na i-common factor okanye i-factor exhaphakileyo ekwazi ukohlulahlula i-term nganye nganye ngazo. Sandibonisa banithetha ukuthini ngoku. Ekugqibeleni ndifuna ke nikwazi niyibona nikwazi uyenza nasengqondweni yeni le nto kodwa kungenza ibhala phantsi yonke into. Masenze u-20 u squared v singamohlula kanjani, singampisa kanjani kwenzele bezi times ezininzi. U-20 singambhala ngo-2 ophindaphinde ngo-2 ophindaphinde no-5 singampisa kanjalo. U-u squared singambhala ngu-u ophindaphinde kunye no-u. Uv nguv nje qha sibhale nje ngokutsha nje 20 u squared v yazi terms ezininzi sayipisa nje ngokunjalo kwi-terms ezilula. Senza i-method prime factorization akho nto sitshintshile. Masenze ngu-10 u v squared sizawubhala uthabatha kuqala u-10 singambhala ngehloba ngu xa sibhala ngehlobo ethi prime factors ngu-2 ophindaphinde no-5 sino-u omnye kuphela simbhala njalo sibe no-v squared u-v ngu-v ophindaphinde no-v ophindaphinde no-v. Yiyo yintoni ke ngoku eyona inkulu i-factor exhaphakileyo kuzozoyi-2 as terms kule monomial. Zozombini zinaye u-2 and 2 khona napha kwela cala qala i-term. Zozombini zinayo 5 nakule qala ikhona 5 nakulena zinayo uyu zombini naliyena ukhona uyu napha ezi leyo qala inouyu ababini ule nomnye zinovi ababini inovi kodwa leyo qala inovi omnye esibini inovi omnye obabini leyo qala inovi omnye. Eyona inkulu engoku iza kwenza le nto eyona inkulu i-common factor okanye i-factor exhaphele kuzoyi-2 ngulaa 2 uphinde no-5 kunye no-u no-v. Asikwazi uba nayo enkulu ngaphezu koko sayibhala ke ngu-2 uphindaphinde no-u uphindaphinde no-u no-v. Xa simbeka ecaleni ngoku sohlulahlula i-term yokuqala nesibini ngalaa factor sizawushiyeka nabani ke ngoku xa sizisusa nje sizawushiyeka noba sizawushiyeka nalaa 2 kule term yokuqala sishiyekele kunye nalaa u sibabhala babini 2 u. Ukugqiba kwethu ke ngoku kwesibini i-term xa sithathe u-2 times 5 no-u no-v sizithathe ezaa term sizawushiyeka no-u kuphela sifake i-bracket sigqibile. Ndifuna ke niyibone uba singathatha ezi term siziphindaphinde no-2 u sizawufumana le term yokuqala phayana nanjalo njalo basithatha la 2 no-5 times u ophindaphinde no-v xa simphindaphinde no-v sizawufumana la term yesibini ke ngoku yesibini term. Leyana expression nale expression ziyafana akho kwamahluko sifumene i-factor yilaa nto kuthiwa i-factor sifumane i-factor yala binomial xa sinoyibhala kakhe sengono-10 u v ophindaphindwe kunye no-2 u thabathe u v thabatha v sifake i-parenthesis sigqibile sifumene ke i-factor ke yale expression. Elunye uhlobo endifuna nicinge ngalo xa niyenza engqondweni ndifuna ukuthi elona nani likhulu phayana lohlulahlula ezi terms zombini ngu-10 andithi 10 uyangena ku-20 10 uyangena naku-10. U-u uyakwazi ungenela yokuqala i-term no-u uyakwazi ungenela yesibini. U-v andithi uyakwazi ungena nakule yokuqala aphinde angene nakule yesibini loo nto izawuba ngu-10 u v. Singakwazi ukohlulahlula i-term yokuqala neyesibini ngu-10 u v sawushiyekela kuyoqala no-2 u v 2 u kwesibini sishele ngo-v kuphela ufumane impendulo yethu izawufana nalena esezantsi. masiyibhale ke le nto kwenzele niyibone ke eli hlobo. Mhlawumbi uzawudinga ngoku yona likhulu inani okanye item ngu-10 UV ekwazi ukungena kuzo zombini as terms. Ophindwe aphindwe 20 U squared V phinde ohlulahlule ngo-10 U 10 U V. Thabatha u-10 U V squared ohlulahlule ngo-10 U V. Le nto engoku expression ziyafana ngokwamahluko nje ka u-10 UV ohlohlo u-10 UV mebe usinika u-1 nje sifumane landi u-1 mandiyibonise ke siyenze lula u-20 UV squared 20 ohlohlo ngo-10 uzanika u-2 u-U squared ohlohlo ngo-U uzanika u-U u-V ohlohlo ngo-V uzanika u-1 u-10 ohlohlo ngo-10 uzanika u-1 u-U ohlohlo ngo-U ngu-1 u-UV squared over V uzanika u-V ayindithi uzashekela ngu-10 UV ophindaphindwe no-2 U thabatha V. Noba usenza oluphi uhlobo uzawufumana impendulo enye.